Jika u-423,275 ukuya ku-1,000 okufutshane, to the nearest 1,000, ukuya ku-1,000 okufutshane. Ithi ndibhale phaa 423,275. Ngoko ke uyazibuza into yobana uba undawoni u-1,000 wethu phaya? U-1,000 wethu phaya ngulaa 3. U-1,000 ngulaa 3. Ukuba siza kunyusa ke round it up siyise ku-1,000 okufutshane, besiza kuthi 420. Okay, yima phaya ndisebenzise omnye umbala. 424,000. 424,000 xa usenyusayo. 424,000 xa usenyusayo. Xa usehlisa ke uza kuthi 423,000. Ususa lonke lanani lisemva kwala 3 wethu pha, uyi 1,000. Ke izindlela ke ezimbini ke esizikhethele zona ke to round up, 424,000 xa usehlisa 423,000. Ukuyifumana ke impendulo ujonga inani eli lokuqala lisemva kuka-3. Ela nani lisemva kuka-3 simbona into yobana nguthu. Yabona? Nguthu. Ngoko ukuba ela nani liphaya lingu-5 nangaphezulu uyenyusa your round up. Ukuba ela nani lisemva phaa kuka-3 lingu-5 nangaphezulu uyenyusa. Kodwa ukuba ela nani lingapha ko-3 lingaphantsi ko-5 uyehlisa. Ngoko ke u-2 ngokuqinisekileyo ungaphantsi ko-5, ngoko uyehlisa. Ngoko impendulo yethu phayana ngubani? 423,000. Ngoko ukuba ke unisifuna uba nomfanekiso nje engqondweni wale nto sigqibo ithetha, senze phaya umgcamanani wethu. Akunyanzelekanga kodwa ke ukuba uwenze umgcamanani kuba sesiyifumene impendulo phaya. Ngoko ke siza kunyusa phaya thina ngo-1,000. Masithi ke sino-422,000. Sigquba sibe no-423,000. Gquba sibe no-424,000. Gquba sibe no-425,000. Ungaqhubekeka ke ukuba uyafuna. Ngoko sijonge uba u-423,275 undawoni phaya. 423,275 uphaya kulaa ndawo. Ngoko xa simsa ku-1,000 okufutshane, okay, uyabona phaya into yobana uba u-423,275 ukufutshane ku-423,000. Ngoko ke yindlela le esetyenziswayo xa urounda to the nearest 1,000.